and Alex are talking about how we're not posting anything.
Yeah, we need to get better at our social media.
So here's a post.
Yay!
Hi everyone.
Last day of rehearsals.
It's going how we're feeling.
Yeah, very
hair.
Oh, good though. Still somehow.
All those greys. Need to be dying that before I
dying, fake tanning, all the things you
all
do.
The things.
Da 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 da